wibajije ko ngomba ndagutongoze rero ngo nce gitumukiye nka kumvugisha ngo none nkaho mpaye linki yike kandi wa muheze Berahino gusa ndatandukanye cyane na jaja wa kera
bakunza kugira tujye bitira mu kijamere mwese mwiriwe bwakeye mwaramusumugura mwezi gitondo cyiza tuvuga ati aho muri hose imana ibahezagire tubifurize umugisha uva ku mana ushaka kutamerewe neza ahantu ariko wizera imana byose birashoboka ugira kwizera umwanya n'umwanya birashaka kugenda neza imana irakubona uko mbona ati kuri buja tujye tujye kumwe n'umu ganda mwitu musare kuko aho ngeze ubu ndamwita umusitari wa filme ndundi ndakubiza gukora subscribe na notification kugira ngo nyirwe nk'amakuru ari update mwanya n'umwanya bandanyirwe nka video zimeze neza amakuru ya filme ndundi cyane cyane kwa ko budget TV tuzatura amakuru y'abakinyi b'amareresi uno musi rero turi kumwe n'umusitari nk'uko mubibona umusitari ameze neza araberewe afite imishatsi miremire ni sister wa popo mari ba mu mujyango abala last fa ni sawa
ni sawa
meze neza
yanda meze neza ndaramukije n'abakunzi ba Buja Today TV nize ko mu meze neza n'ganda bifuriza na Pascal nziza ya
uraberewe Kanyana
murakoze gusa ah murakoze
umuntu abona ko Kanyana yaberewe atwandikire muri comment ti waberewe uyu munsi ntimwagira avuga ngo yahenye ntiyahenye
oya sinzo bisubira byo guhena bijya yaye gusa mugabo mu kwambara umuntu niwe ababona uko akwiye kwambara uko bawumva uwo kwambara niko wambara ndabyibatsa gusa wowe ukubibona ubiye insiguro yawe wundi uko yabanaje ku insiguro yiwe gusa ntibishoboka ko nibishobora gukunda ngo wambare ica abantu bose bokunda nibibaho
kuko ushaka kwambara birebire akaba ngo yambara biguturi nibigutiri yabavyitwa gute wambara tugufi amwe dakunda bigufi yambara tugufi arahena urumva rero biba bisaba yuko uje hagati na hagati canke wenyine ukakora iki kuri muhama abakujajinga bakakujajinga uko babyifuza
ante nuvuga ngo uje hagati na hagati oya wewe urakora uko wumva biguhimbara uko wumva wambaye bawumva meze neza bawumva uri areza sinibaza ko nakwirya umutima kubera basi wewe cyangwa ruri oya ngo nze kwambara ibyo nta shatse kwambara umva imbuto ndende turazambara ngufu urazambara ipantaro turazambara ikabutura turazambara uko ariko kose umuntu arambara mugabo bivana n'ahari n'icabarimo n'icabariko arakora
hari impunzi uvuto kwambara akavuga ati oya ikwerije ntayo no kwambara
eh hari igihe uvuga ati ahanarengeje muri ico gihe sinigera ndanayigura mbona taye sino yambara sinigera ndanayigura
niyahe uba wambaye gutya
nyamuntu ufite hari umuziba ngufi karenza eh iba ngufi karenza fata sine shobora kwambara umupira wonyene ntambaye njipe cyane ipantaro
Ni jaja canke Kanyana nibaza ko mvuze Kanyana kabisa ka usanzwe kurikirana filme ndundi kurikirana ibintu bica kuri social media z'abarundi nibaza ko Kanyana umuzi frema tudaciye kure uretse kuba ubu witwa Kanyana canke jaja tubwira amazina yawe y'ukuri arantu babashaka kumva amazina y'ukuri
ni tuisenge Jacqueline niyo mazina yanjye y'ababyeyi
ariko kubera turi mu iterambere ni jaja kugira binyaruka
turi mu iterambere cyavuga jaja ngira rirabarambira kuvuga Jacqueline abitse bace bampamagara jaja canke jake
jaja reka dukoreshe Kanyana kuko uyu munsi turi kumwe ngaha kubera izina Kanyana canke kubera igikorwa ca season Kanyana Kanyana waruzi yuko bizoshika ugashika kuri etape geze ko yuko ahuca canka bagenzi nkura bakakumenya ku bwa season ukina muri Rukundo TV ariyo Kanyana
ntavye nari nzi ko bizogera canke bizoshika ntavye nari nzi from gusa ariko hari ibintu biba kubera imana ndabishima kuba byarabaye cyo n'icambere cyakabiri nacyo nta kintu na kimwe navuga na rekodze kugira ngo bibe oya novuga n'ubuntu bw'Imana gusa ko ni benshi ni byinshi twakoze ariko ni byari bwagende nk'uko kuri kota yiwanje gusa ndabishima vraiment
Kanyana igihe twarabana wasanga umwana afise ibintu avuga nipfuza kuzobiki wewe window ti yawe kijya gihe yari yahe
ico gihe nyiri umwana narakunda ibintu bya journalism nkongera hakunda n'ibintu by'ubuganga nivyo bintu nakunda mu bisanzwe
wahavuye wiga ibihe muri ibyo
nari jene jo kumaze ndi antene nize transformation agroalimentaire umva ni na kimwe kijanye nicyo cyose nakunda
Zegenze kuti none ugeze mu 10 cyangwa mu 9 sinzi wize ryari kugira ntuhitemo muri bimwe byari bihuye n'indoto za
mu bisanzwe byisangamo urumva hari igihe ugeramo kumva ibi nivyo bigeze urumva muri kijya gihe nakunda bijya kora ivyo nabona imengo birakaze n'ikindi gihe uvuga atanu umva ibintu bikora kandi kijya gihe sinari bwarambigwe sinumva ibintu bindambiye numva ibintu byose nabikora ariko maze kuhagera nabona umengo noba ndi ko byondusha byo ngira iki hama ndabihindura
ni kuvuga uwize tiyaya nibaza ko hari abantu bategura ifungurwa ashanka ibinyobwa hari utuntu utegura bivanye n'ubwo buhinga bwo wize muri tiyaka bwa tije ndashaka kwitegura akantu kanaka afungura canke enyo
dufate je ndashobora kuyikorera
ukoresheje amaboko ivyuma ukoresheje
ji urabona dufate dukoresheje mu bisanzwe ijyaje yo kwishuri twakora dukoresha ka mixer twarasya ni mihwi canke ama pasteke canke ibiki ariko uri muhire urashaka gukoresha nka kalape umva ibintu ngene vyiwawe nyene gusa kobera atavyuma tuba dofise byo gukoresha hama ikindi kintu nkunda gukora cyane je ndakwikorera ni pilipili kandi kare narakora n'iryo ndandaza naho ntukora ipilipili ndandaza mu babanyi nkabaha ipilipili ariko ubu ntavyo nkikora nkora iyo
wewe wabaye ibintu byaba bakweri
oya barayikunda cyane ipiripiri ni kintu ipiripiri kwanze yazana amapeti yo gufungura nk'umuntu adafungura neza ashambwira mpaga piripiri nshiremo kugira ngo bikunde afungure neza narayibakorera vamo
ikiza cy'ipiripiri ni byo kuzana amapeti gusa nta kindi nk'umuntu wabaye umuhinga wo guhingura ipiripiri
nje n'ukuri afite sinzi by'ipiripiri rikora rigide umva nize kurikora guhingura basi gushobora kuribika umva ibyo byonyine sinzi ngo rifise akamara kamu mubiri ibiki n'ibiki nabyo zimbe gusa ikintu uje kuri kota yiwanje ndayiriye narumva afise apeti yo gufungura nkafungura yari ibintu bitari bike
nta kindi wumva nyuma uretse aka apeti
kumbaba
inyuma yo kukuba
nta kindi
uvugisha ukuri n'ibisanzwe
oya n'ukuri navuze ukuri nanuka mvugisha ko ndi kurukwara nta kindi kintu
oya nta nicyo wigeze wumva basi bavuga ati uretse ka ipipiri terapeti ikaba ari baba ati hari ibindi bintu rifasha canke hari akandi kamaro rifise
burya hantu mbambane n'abantu kandi nawo hantu bubana n'abantu nibaze icenge ndi kuri bati since ari icenge ne uyumvira ngira ntabyo nzi ariko nta bumenye byinshi ndabizi
nje wamenye icyo niyumvira je cyo niyumvira kirahari nawe rero uvuga icyo wiyumvira cyangwa icyo wumva basi bavuga tureke basi cyo wewe wiyumvira kuko nawe ubyumva kimwe n'abandi cyangwa nanje wumva bavuga iki nyuma yuko rifashe ibyo wavutse
navuze ibyo nzi
kandi uzi byinshi kuko wari hinguye
mbazi ukuntu barikora hama nibyo nzi cyane gusumba icyo
none kuko iki wavuze apeti
yakaza kuzarama.
Zikuri terapeti.
Ndiko dadanda janara babgina babgiru. Nabwira ifirite na mapeti uri kurafungura akayabagu kabakenshi kandi ndashira mu ndimu utagira utuzura mu ndashamwe ibintu byinshi ngena ndiko ndababwira nivyo nakoresha
eh ibyo nivyo ariko nta kandi kabije wakoresha ugeze nko ku bantu bakuze bavuga ati hari na kandi kantu rifashe kunugwe
nakonzi
eh ariya avuga ati piripiri rirafasha abantu bubatse eh
nabyonzi bigenda neko ntabizi yaba ndabizi nari kuvugarira afasha abantu bubatse nabyonzi byo navye ndababwira akora nabyonzi
rega ushaka warabyumvise cyangwa akaba warariliye basi kumva nye kumva kantu gahinduse mu mubiri
ndaririye ntavye numvise jewe mugabo kuvyumva babivugana ibyo tumva byose bavuga ntituvyemeza ko ari ibyo nabyonzi cyo tubana buvuze ibyo ntavyonzi kimwe gusa jewe ndazi ndaririye ndagira mapeti
amapeti yega amapeti ni meje amapeti yo kunywa amapeti yo kujya amapeti yo kuvuga wagira amapeti
yo gufungura bikurikira ngaho yari kumbaba
amapeti ni meshi gusa wewe nimbagira yo gufungura ashaka hari undi muntu yagira yandi mapeti ucyandika muri comment tubwira amapeti ipiripiri ritera
eh babivuga abandi niho sa wo afite mu masavuga ibyo kuri kote yiwi wavuga ati jeho ndi pilipili numva meze uko ndavuga ati ndi pilipili rintera mapetu ku jeho ndaririye ndumva ashaka kuguma afungura ndagira akayabago apari akayabaguri kambaba
eh ariko rusanga abantu baduhenda ngurumva ngo ngagapilipili ngo wubase ngo ni sawa ngo karafaje ngo ngo kurangura amabanga yabubase we byo ntavyo wigeze wumva ko bica kure kandi tubyumva babivuga
turumva babivuga ariko navuze ibyo twumva ni byinshi basha twumva byinshi ibintu muri domaine yose utegeza kumva ko commentary ikintu kanaka ariko ikintu utari gereza ntacubuzi ntabyonze
je nagira nk'umuntu yagahinguye canka kakajya nagira ati byarashitse nyene umunsi umwe urakajya urumva eh umva ko hari shanje mu mubiri
nagira ndiko ndakadandaza no beshe umukire ngaya abandi ko ndakadandaza ndiko ndagakora ndakadandaza mba nobeshe umukire ngavuga ati nukuri kumana na ibiri kangezi ariko na gusana byonzi niko ndiko ndiko ndadandaza mbeshe nta byonzi nongera neko kuba icambere nta byonzi nce shiramwe n'ububeshe ibaze nkora amakosa abiri nta byonzi
none ni wabeshe uri kudandaza
narababwira agapiripiri mu bisanzwe karantera mapeti n'ukuri ku imana je nabwira ati njye agapiripiri ndiko ndakariye karatera mapeti kugira ndakaguhe nakubwira mugasi nabeshe kora nagakora neza vya serie bana brag vya serie neza piripiri muga ryaramba bakurazi piripiri no ngaharira bapfa eh ryaramba basana cyanda bihe
Warabikoze piripiri urareba uyu munsi uradandaza tubona muze kubona upostinga ibintu dandaza kandi twavuganye yuko tuzoza gukorera ahantu dandaza kugira twereke abakiriya bawe cyangwa abakunzi bawe ibintu dandaza ariko urabona byaranse tubwire rero jaja dandaza iki adandariza he adandaza ibintu bifite karti meze gute
icya mbere kwanze mu kwanda yivuga merci ku bantu banshoreye abantu batumye vraiment shika n'ukuri mwarakoze cyane kwanza namwebwe nyene ubwanyu kuri Buja Today ndabashimiye cyane kandi nimwe twakoranye ikiganiro twakoranye cyaratumye ndonka bakiriye kandi n'ikiganiro cyose tuba dukoranye ndakunda n'abantu bakunda kumbaza irya mbuzi wari wambaye ndayikeneye irya mbuzi wari wambaye urayifise ndayikeneye afite nawe nyine ndabakunda urumva baba babikwiye ku kiganiro mba nakoze cyangwa muri filime kanaka mba nakoze kimwe gusa muri Buja Today muri abantu ba mbere mwatumye ndonka bakiriye cyane ndonka ushika basa handi mwarakoze ubwa mbere kuri kote yanyu abakiriye abakunzi ba Buja Today namwebwe ndabashimiye cyane kandi kubera mwaranshoreye vraiment nimwe numva sinzi n'abari hanze mwese mwarashoreye ibazi ndandaza imuzi
uragurisha online byagenda gute kugira ugurisha hanze igihugu
ukuntu zagenze baranterefona bakambwira ko naratanze nimero baranyefona bakambwira twabonye ikiganiro cyawe aha naha ndandaza impuzu twereka impuzu dandaza aca ndazibaha ndazibaha bakaca banshore bejeje kushorera bakaca bambira abantu biwabo n'impunzu hariho abaha mahera biwabo hama bakaca baza gutora impunzu hariho nabandungikira mahera bakaca bambira ati bampa nimero naje kuronka impunzu ati zishira umuntu uyu n'uyu n'ukurinda bashimiye mwarakoze mwarakoze cyane cyane hama ubu nkorera mu kinama ku soko urumva kare nakorera online ubu nkorera hose rero ufise ikibanza ufise umva ufise ikibanza sinkonongera nkakorera online nyene kujya nyene kubera ndabihunda kandi nivyo bimpabakiriye cyane gusumbya ku kibanza ariko kuba ndi ku kibanza ni adresse nuko mvuga ati sinokwirirwa muhira ndagenda nkahirirwa nta rusumbya online kugira ngo nje kurangira commande cyangenda nkaba ndahateramira umva ndafise ubu ibintu bingiraho kipe cyane vrema umwarakoze cyane kandi hama aho nkorera sikuvuga ngo narabyanse ni kubera gusa umwanya byaca bituma tunyuranya tuburana umwanya uko nyine
ashi urumva ko akazi ke kwagenda neza zo turi hasha hama
vuze ngo ndihe sinori abantu bankoreye neza bose kandi urazi byinshi tubishimigwa n'Imana siko none
Imana ikorera mu bantu none Imana agacaho muzobonanira ariko jesha Imana ishakunchamo ka kampezagira kabukoreye Imana
musime kuza tudosangira kanyobwa
aya kanyobwa gusa
none nikindi nokukorera n'icyaha musime tudosangira cyo kunywa vrema mvuga ati mwarakoze
Nicyo merci tugishime hama hari umuntu ashaka kubahagaze mu isoko mu kinama mubwire neza ati uja kudutura kugutura ku telefone mubwire neza ati nshobora guca hana ushaka gusanga hana ha kuko numvise mu masoko ari ya masite tubwire ati nkora mu gaca kanaka ku buryo umuntu ashaka kuyicisha yagiye mu isoko atazi ati dukuri ngurira ikintu ariko yaba yarabye ikiganiro gaca yibuka yambwiye ko ari hana gaca hicisha kazi kagenda neza
okay ndabaha address rero afite ugeze kuba inkwi haje impande yo kuri biro kwa Isaac uca winjira mu soko akazero ka mbere kaduga urakareka akandi gakurikira uca ukadugana ucurengana ka mbere gakatuko urakarenganya ubandanya uduga hariho umutayezi ari kuri yo kote nyene uca winjira na mu mukora winjira uko ne shop 13 uca habona kuri zijya bijya bibanza byubakishije amatafari niho nkorera
ibyo bishya kugora ari umuntu nawe urarura mubwira guje tinahana tufa yavyumvise aho rero ndashaka utange nimero ya telefone umuntu rindira rindira tubaze tubahe caution umuntu ashobora kukurondera ari abantu bafatira ko ibintu ugasanga ariko aratongoza telefoni utongoza cakupa umwandikiye utongoza ntakwishura umubajije ati shaka umupira shaka ikanzu arakwishura niko nikasanzwe akora ubabwire nimero kugira wa muntu ndashaka kugushikari yace byogora umuntu bigora kumva aho hose ukase ngura kata ukaduka kamanuka azo shakoresha telefone kugira muvugane
ya abakiriye banje bari yubashe ni bakunda gutongoza tongoza ya keshi ndakunda bakiriye bakunda ku kindo ndiye kugira ngo ntibikunsi ntambure agira ko arungi ki foto jewe mbonye foto mwabantu ndihuta kuraba kwera ko mba nzi ni umuntu adungikiye impunzu ifoto y'impunzu simba nzi ko ari umuntu adungikiye ifoto yi oya benshi bandungikira ifoto y'impunzu rero mbonye ifoto ikintu hagashika umva randika bite hama ifoto rero mbonye ifoto ndihuta gusoma iyo mesaje kubera ko mba nzi ko ari umuntu ashaka impunzu yihuta andungikiye ati iyi mpunzu woyironka iyi mpunzu woyironka izo mesaje ndakunda kuzironka cyane okay nimero yanjye ni 68 88 64 34 iyo nimero yanjye kandi vraiment benshi barayitoye kandi nta muntu yatoye nimero yanjye ngaha
yigeza gutongoza
nta n'umwe yambwiye ibintu bidakenewe vraiment
imisore muri mukobwa hari mu mubona kweri
Oya twete bambira ngo ugitanze nimero wavuze ati ngo umuntu aza kugutongoza ngo ntumyishure. Nuko wache bambaza hariyo n'uwanyandikiye ambwiye aranyandikiye message ya mbere ya kabiri ya gatatu acaranyandikira ngene aranuka ati wibagije ko ngomba ndagutongoze rero ngo nce gitumukiye nka kumvugisha na ni business nashaka dukore acambira uko nyene bice bihura nange iyo message niyo ariyo nsomye acambira ngo kwene wari wenge ndakwandikiye nyene ndagushwana nje gitumukiye usoma message yanjye acambira ati nukuri sinari ndabizi ibyo ariko narifatiye cyambiye tukari munzu nawe nyene ndamushimiye yarashoreye cyane ni benshi sino bavuga ndabaheze
none judge ubu nta tu message ki romantique akeneye ntwe kumuresha bimeze gute
yo ndafise umuntu atunyandikira we
nego tutera mubona
tura biracyari prive ntiharagera aho bimenyekana
Changi umva ni bya bindi byo muri mu manyanga ngo ngufise umuntu akwandikira utumesaje.
Oya, sikuvuga ngo turi mu manyanga. Basi ayo manyanga twonjya mo vraiment yo kwandikira na message. Ibaze. Umva. Sindavyibaze.
None ubaze kuba ukunda umuntu n'umwemera imbere y'abantu. Niumva yuko bari mwakana.
Kuba mvuze gusa kwa hari. Ivyo biremeza ko ndamwemera. Gusa simvuze wari ariko kuba mvuze kwa hari. Ivyo biremeza ko ndamwemeza vraiment. Iyo nza kuvuga ko atahari. Nari kuba ndiko ndondera uyundi. Ariko ko mvuze arahari nibaza kuvuze.
Ega ushobora no kuvuga ngo arahari adahari kugira ntibaze barakugora abantu bamwandika utumesaje nke.
Oya sikuvuga ko jana mvuze kwa hari ivyo ndi ni uvyivugiye.
Akantu rero gahari hari umuntu yipfuza kuzobona umusheri wa judge. Jewe ndabemereye kumurondera gusa nabona comments z'abantu bashaka kuzomubona umusheri wa Kanyana. Cyenzo she ndamurondera ndabereka ifoto yiwe.
Uzomurondera umurondera he?
Wewe gusa vuga je vuga gusa bandike kandi nzomubereka.
Sawa nandi zomunyereke ndamubona umusheri wanje.
We ni riko ndamukwereka.
Ago ubuzo murondera umuzani foto. Eh. Okay, geragete.
Genzo ibaze nkuba cyi basangari jewe.
Na kibaze genzo.
Zaje nta numwe mbona nta numwe anzi. Eh muzonyumva ko ni muzigira mumbona.
Aya gusa ari habakubuze je ndakubuze. Gusa muzora beneza nta java bazanira utari uzozane n'ivyemeza. O njenzo vyemerera.
Sawa gusa je nzobabwira ukuri wase kubivuga je nzobabwira ukuri ndanamubereke
nta kibazo gusa tebwe ndazi ntambi sindavyibaza kuzomuronga
nzomuronga n'ubu ndamuzi shaka numubabwira gusa ndamabwiye ntawe bomenya byiza nuko nobereka ifoto
ninde
oya reka turireke ntiharagera kuko nawe wase kumuvuga mva nje nuca ndamuvuga
Uburi kuragire urira umuvuze ngacha ndamuhakana naho.
Nimba ko buri umunyamanyanga.
Aya gusa si ntawuzi.
Sawa reka turindire. Ama Kanyana tugaruke gato kuri filme Kanyana. Nari kwakura ba episode kara ugiye kwiyahura sindasubira kuraba vraiment kubera tatse bingora kugira shobore kubandanya. Hari abantu bababaye wahebye sami barabara babona nabi babanza barakwanka basigurire neza
bajya barampakije kwedi yeye ndagabye niwe uje ni Berahino na Kanyana uje si jaja na sami
cyose nicyo kimwe none
mvuze ko mu bisanzwe kubera ko hari abantu ibaze ndi mwisite ngo washauri umuhemu waramuhemukiye Berahino hariho abantu baba batabizi ko ari filime nciyumbwira uko mengo ndi umuhemu gusa vyase baragize baranyandikiye cyane wamuhebye birabababaza muri commented cyane muri inbox umva bafite nimero yanjye nabona hari link baca wumva bambwira batanguye kuyibona nshobora ngo none nkaho mpaye link yiki kandi wamuhebye Berahino wamengo ni ibintu bya serie ariko sinari namuhebye barayibonye ikurikira hama kuyahura nawo byari byandambiye bujyana gomba ndabikorera umuti
None uremera yuko yibibazo bibaye byinshi mu kiyo bakwiyahura.
Oya bigasibye byo kwiyahura. Aya chaduja mu masengesho.
Miki byo gushikira kavuga ati je bibi naho bigeze kabisa decision kwiyahura.
Sinibaza ibyo ntibiraba. Nabiraje. Kubyo nimvira ko ndokwiyahura. Nibiramba ko numusomo.
Akajambo kamwe ubwira aba navuga gute bama abukubatse bika bakazana. Nka kujya mama Berahino amari karakubwira bakumeneye utuntu buheze. Yaramavuka byari biki? Bakumeneye utujumbu.
Utujumbu nyene baradusesa. Haye. Oya gusa bajya nibamuka bajya nabantu ba mamdogo. Si mama wanjye
ujya ni nka mama birashika mama wakabigira cyangwa wakureze cyangwa mama mudogo cyangwa nyogosenge ariko muri rusange kubera ariho baba wasanze umuhungu mwabanye abari mabukwe sibyo abantu rero akajambo kamwe kuba kuri ba mabukwe bafise kajya gatima
kuri ba mabukwe eh kuri ba mabukwe
none si mabukwe mu none cyangwa ntakirunduzi Ni mabukwe ya Berahino. Ubwo ni mabukwe wawe.
Ni mama wanje.
Ni mama. Gahinje. Nje niko ndabicanganya. Ubwo ni mama wawe.
Bijya sibyo vraiment. Ko foke ku mwana umureka yikundiye ukamurekanya nakikundira wakonda akibanira ni wakonda. Canke yumva abujya n'ubuzima twariko turarondera. Bya utujumbo watanguje sensa nushobora kugira. Kuguma zazi ya sengsa. Hage tukwa chatungu kasetisa. Ejo tukarungika ungu kamideza. Nginyo ngu ya njuja musimara isanzaji. Jamsi sinu ungu zagia ni muziko tukwara yusa change tuwari. Gusumu nari kwa rakora vrema. Haugo moyo kulaji. Uchiyo badi kwa rakora chosa wana kwa kimungu kira. Wana kwa gifise ikindiki inu. Kwanza namu na kwa riki inu wana ata unyungabo na nungu. Tuwatubo ni nyungu hajuwa ni mwana kwa rakora tu. Uramuha kulaji hama gakora.
Akajambo ro kamwe kuba kazana batsirubikwa na ba mama ba.
Bihanga kubakwe.
Oya kuba kazana batsirubikwa
na ba mama
ba. None.
Mugate gwese ko bimeze. Oh bihangane.
Oya ni nka kujya mama Berahino gutsirubika jise nico shase ko. None si mama.
Ni mama wanje.
Apana kuvyara.
Mugandu
mama yandeze ah voilà ariko niwabo basami ntibakwemera niwabo wa Berahino madudu ni cyakwemera
kuri bademaye none bademaye bo gutera ubwoba babagaya ya nje nikundaniye n'umugabo bademaye ntibontera ubwoba kubera ko bademaye mu mbabarira mugandi bontera ubwoba kubera ko umugabo yamaze kugukunda nibaze ko atabindi nta bintu birebire nitwa nitwa kuribwa turanahangana ngo duterane amajambo je no kureka nyihorera vraiment muze murabihorera ntimirwe murahangana nabo kubera ko umugabo agukunda nta kindi
none Kanyana kubera iki mama washa kukuvuga ati je mwana ndiko ndakwipfuriza ubuzima bwiza shaka kuzobaho nabi kunuko ukagara ntumva kubugararije umuvyeyi kandi umuvyeyi yaba ari umugisha kandi umuvyeyi arakuvuma umuvuma kagufata
kandi rero je bijya bihora bintangaza nime ko ngarariza nka kugirande bihora bimara ndavyumvira mugabo ariko sivyo rimwe na rimwe kubera ko mama si wazoza kunyubakira ni je wenyene nzo kwigira iyo shaka
kandi gusubayeho nawe mama wawe biramukoraho kuko nkubayeho nabo kagaruka muhire tugaruka gutera ama insolite muhira
umubyeyi ni byemero umuvyeyi ku mwana wiwe ico bacyose uko kiba kimeze kose harihanganira nuko abavyeyi kwanza bubaho kwera ko umuvyeyi ikose cyose umwana azokora libe ringana gute libe rigeze gute umuvyeyi ararikanda rikaba rijya kose yakoze ko ari rinini vraiment rinanamurengeye ariko mama wawe ego muri uwo mwanya arababara kandi biramubabaza ariko ntacyo avuga nturi umwana wanje ubwo muri umwana wiwe hama aranaguhanura kandi mugasubira mukihuriza mukiryoherego nico gituma nahagi urumva sinzi ko ari uburyo uje canke ari ubwenge mugaje ndazi guhitamo ukunda cyane kuvuga ati shaka kuguma kugumana n'uyu wo nkunda nibaze ko atari ubujuju kandi abantu bakundanye n'imigisha mana nibiheza gira nkaje ngiye kubera amahera hama amahera kacake ahera no cha naka kwa mama
none ga mama ne mama bavuga ati umwana wanje negezwa kumucunga be save kugira ntazahure n'ingora kuko ni ahura n'ingora azugaruka guterambuke yaje muhira
reka ahubwo ndahubyira ikintu kimwe abajeyi nkabajya nka mama muganga umujeyi nkujya aba bashaka kugira umwana wa umwana ubumvirije abavyeyi nkabajya bameze nka kujya mama muganga siko ameze ariko bumvirije abavyeyi bameze nka kujya wowe umwana ubushaka kuba kabumba uba wigize agapira kubera ko asunuriye hariya genda uzoca ugendayo abonye byanse garuka mure ni nka kujya nzobona umwari mupanze inzu ya tuwasa akabona inzu murakenye mukaca muvuga ati reka dupange inzu ya 50 kugira ngo bitworohere kuriha amafaranga turenge nibyo tujya kugira ngo gusa tube tumeze neza nyene dupunguze amahera y'inzu muri cyo gihe umubwiye nka mama wa kabyumva aca kubwira oya fumu bireke gumaho nyene umva makubuzima bukazo bakubita makana y'amahera y'inzu mukayabura mukajya mu iden kubera ikuzo buri kurumviriza umubyeyi aca kubwira ati abantu bo dutwenga abantu bo tubona uko mujya uzobugiye kubaho nabo baye mu kazi gatoyi ukaca wisanga uri ubayeho nabi mu bisanzwe rero abajeyi nkabajya nta kubumviriza wikurije umutima wawe ubishaka kandi upfuye mama wawe nazo kuberaho nibishoboka kandi umenye nubwo mama wawe hajya ariko pardon ndazi mama wawe nafashe umubabare iyo mbabaye arababara gusa nkabona ko abuze amahoro me mugani mba nakomeretse ngaha ikiguma kiri iwanje arumva yo gitora akagishyira ku mubiri wiwe ndabizi kubera nanjye umwana wanjye yababaye mana ndabira byagoye nka gripe nkumva iramubabaje mba numva umenge ijya gripe rigufuma igwara jewe ariko se nshobora kugitora arayigumana rero ni nka kujya nyene wumvirije mama wawe ukajogenda hano ukajya mu mubabare uzobabazwa n'ibintu bibiri kimwe kuba uri mu mubabaro ica kabiri no kuba warahenzwe kubera ikintu ne bampenze nkemera ariko byose ari wowe byikoreye ukavuga ati je ngiye gukora iki kintu iki niki n'ikintu cyose kiza ubwo kizoba kingana cyose kiba kibabaje gute kandi urumva wo exporta navuga ah nasi je wanya ni je nabyikwegeye bana urumva nyene kandi biba muryohewe
gusa wari wafashe decision yo kugenda ariko aravuga ati mugaba araryo ati wagaruze
eh hagenda nafashe decision yo kugenda ariko sinari kugenda umubyeyi nawe nyine uhaye urabona nk'umubyeyi wawe tubishye mu buzima busanzwe mama wawe ahaye ararira atakintu uri kurabona aho nyine kica gikwibutsa urumva wagenda muri kuri rwanda umwe urundi hari n'igihe naho nari kugaruka kandi naragarutse sinabaye nk'igenda byavura umugabo araryoshe none we zige ke yabasha
yari umuntu nabonye avuga ati jewe iyi filimi itumye njya mu rukundo
ajya benshi bajya kandi umukenya muba mukundana mugutonze sinzi sinzi ko yari sinari bwakundane na Vincent ndare ko mutunze nawe biba biryoshe
ntari bwa
sinakundanye na Vincent none se atgije atunze gusa burya bintu yabari bya serie bibaho ngo mengo sinakomera kubabara nka kujya no cha ntekera nkagenda nkavuga ati tugende kuba nga hariya
Yaba ubuti bishize mu buzima bwa vure ni wo vyemeye.
Ucumubwira ati basi cere tugende kuba nka hariya kure tuva impande y'ababyeyi. Mengo niko mocha mubigenze.
Naringize ngo mocha muvana na Berahino.
Oya. Mucha muja kuba handi kure apana muje murabonana n'ababyeyi. Nimba mukubitika mukubitika ababyeyi batabibona. Bara byose barabanse sa mukubitika mukubitike batabibona mubaho neza mubeho neza umva mudofuma mugaruka mwarabayeho neza ndazajya niyo kwa nka warabaye umeze neza
ababyeyi rero bagifate bakitiranye ibintu rukundo n'urukundo rukundo nawe ruhuriye n'ibintu nawe ruhuriye n'amarangamutima yanyu abana bakundanye mubareke bakundane ahubwo mubahezagire kuko namute bahezagira namugiki barakundana tu
utabahezagiye imanira bahezagira none ari Shaka urekure vuga ati nimwikundanire bane banje. Bisa ko wase kubahezagira imana yo iravyikorera. Kandi deja tuvukana imihezagiro we. Abantu tuvuka dufise imihezagiro. Kivutse imana iba yaragehezagiye gusa tigenda wibereye. Ijya ni chance wigize yo kuba kuyise. Imihezagiro ya mbere.
Ni Kanyana giye kubananya ateseka mu bindi bice bikurikira cyangwa utayomoke tijaro rugo ndaruhebye.
Ibikurikira ntavyo nzireka natwe tubirindira uko muvirindiriye ibikurikira nanjye niko ndabirindiye
none uzokwemera ko aza barakumenera utuntu n'utuntu twiwawe bamene kwere
nibatsi kwa turi nakazi kajya nakazi ivyo bazavuga dukire n'ivyo tuzokora ivyo muze bibaze director
tuzobibaza sami badai dusubiye gukora ntama kigeze gukora ikiganiro ratubwira ubuzima wagira abamwe ufatiye kuri bujya buzima bwaraheze nti nabigaruseko gusa nashaka n'icyo kiganiro cya mbere twakoranye kandi cyarubase beshi baracyumvirije uyu munsi niki ushima ku buzima bwawe ushima iki ku buzima bwawe cyanke ku ntambwe ugeze ko cyanke kuhagaze uyu munsi
ico shima ndashima kuba naritahuye cyonyene kuba nzi cyo nzi nuwo ndivyo biramaza nivyo bintu bya mbere nshima
jeje uno munsi atandukanye na wa wundi ari mu bibazo bindi by'ubuzima
ndatandukanye cyane sinzi uriya wa kera jaja n'ubu si cyo kimwe mbere sinzina kenshi nkunda kuvyibuka me gusa sinavyibagiye sikuvuga ngo naravyibagiye me ntibikunda kuguma bingarukamo kubera ko haragira igihe ugera hano ukavuga ati je ndafashe decision yiyi fike ko ndayigenderako sutse iyo mbonye ko hariho ibintu biri ko ndakora nabi gusa ndavuga ati ndi kubita gashi gusa nkibuka inyuma hama nkabandanye gusa ndatandukanye cyane na jaja wa kera ubu no vuga ibintu ndashima imana nuko ndashima imana vraiment kandi nabige byabaye navyo ndabishima kubera ko byatumye mbundi umuntu
ubu nibaza Kalisa byageze neza hari itandukaniro rinini fresheri zaraje ntiwa urusuko
sinaho rasuko sinibuka oya guseke n'useke none sinashaje rega ubu narakuze kari nari ngeri gatoya ubu narakuze shaho
oya nturasaza kuko
hari ibintu byinshi byahindutse
oya nta byinshi byahindutse kuko nk'ubu nano ntari wumenya ko hari cyakubaye ko
nta byonzi egusa ndabivuga gusa cyarabaye none kuvuga ngo nani wamenya ko cyakubaye ko ari cyakubaye
oya umuntu arabishije amaso
ah sava ni bonye ne tu mba mete nk'abandi
byatakaye ibyo ni byinshi nk'ubusugi bwaratakaye nibuze upfa bunagarutse
no commenting ga nabyanze
oya none sibyo
none navuze iki
ubwo bango no comment yawe menga ikintu mvuze sicyo none urashaka ufise
ntacho mbandanye
urashaka ufise
ntacho mbandanye je ntacho mvuze
gusa gusa umuntu wese akunda jaja kwagira kose ntakirisugi
wabye musa byani wa mama wabuza none nk'ibyo mwabimubajije
oya ibyo ni bisanzwe kibi no gutukana gutotesigaza imico kama y'igihugu kuko umaze kuba uri umuntu wibarutse ntubukira isugi kandi isugi si ikintu kimara maje kuvuga basi nkumi mvuga inkumi turabona umugabo
byose si ibintu
birakubabaje none
yo
ni bisanzwe hama jaja ama jaja ni jaja wakije gihe ariko yarameze nuno munsi jaja wundi wo mu myaka 5 wumvunye nzo umeze gute uhagaze gute ugeze kubiki ufise ibihe byiyumviro
nta jewe n'ukuri wo mu myaka 5 mu ndindire ndiko ndaza bandindire ndiko ndaza gusa sinivutse ko nzobandi ariko mu myaka 5 navyo tuzi bizimana cyo nje ikintu cy'ambere imana yatuhishije ku buryo nkuko ubimenye ukuntu nzobandi hari giye cyose ngo uri kurangira umugenzi cyangwa uri kuranyikura ko rika gusa tubirindira ibyo imana yateguye
nabyo oya hari ukuntu uvuga ati jewe jaja wa demire safia zari mi demire 27 enze bandi jaja umumama afisi umwana afisi umugaba afisi modoka ikaze afisi zina muri East Africa hama nyine ukabufisa ahantu ku buryo uvuga ati mana heza gira ibi bintu pana kuvuga ngo nzobona ngimana ngibikora
oya ibyo nyine nibyifuzo nibyumviro byacu tubadushye nibyo tuba twifutse ariko kenshi byo twifuza nibidushikira byose hariho nibindi byitamo tutari tuzi gusa kimwe gusa je ndasaba imana ibandanye impezagira gashop kanje
nibyo nyine mbiye ibyo nashaza mvuga ati mu myaka 5 nshaka ko nzoba mfise shop muri ville ikomeye yambika bakinyi ba film yambika abantu bantu bose ashoboka kuko kugira ushike ku nsinzi no kuba ufise bitego ugomba kuzinjiza cyangwa n'umuntu bavuga ati utayishi kwa imana
no erega ni mundi tubaye ku buntu bw'Imana ariko turakora turakora vraiment de kareke onye n'ubu turadodawe nirenge kayi twafata taxi vera tugiye kuranga ubu twafata bisi tugashika tugagifata na gata ariko ubu twadoda n'amaguru ari abantu nyine nzibona babonye umuntu tugusa akadakarishi murazi kugira umuntu aronye ikintu gusa gitoya abakeneye bigaga baya yashubaje
ni mpamvu isaba kugira imipango uvuga ati je nk'ubu kweri je mi event ritangura mfise umuduka kwanza de mi event rwani kure
umuduga wowe ne ni tuba ziko turabivuga ngaha gusa ariko muzoyiba je nzoza nzovuga gusa imana ishimwe ko cyabaye nivyo vya amashop nibaze ko ndabivuze kugira ngo kuberako ivyo nivyo ba vie privé
Oya ivyo ugomba gukora kazi.
Ivyo nishoboka tuba dushaka gukora. Bazi mana hari gihe novuga mu nobwira umuntu ushaka kuzogenda bakora ukuntu ukundi kushikashikashika. Akaje avuga sinzogashorera kwanza ni kadoteri imbere. Oya ushaka kutwongya.
Wewe usaba neza.
Ushaka kutwonishirira mu nda yanje.
Oya ari kuvuga ibyashara nibaza yuko atari kwiyemera. Kandi ibintu byose uzokora by'ibyashara pana ngo bijya byabaye muhira hehe ibyo ntituzohoza ariko ari ibintu by'ibyashara by'iterambere ry'igihugu iterambere rya wewe iterambere ry'umukinyi wa filime ndundi tuzoza kandi tuzogushyigikira kandi tuzobivuga
ni sawa vraiment
jaja tugushimire cyane umukinyi wa filime ndundi akina muri season Kanyana. Niki kintu mbona ari kukubaza ntakubajije wenyene cyo kivugira.
Ikintu numvuta utambajije. Ikintu utambajije numva wari kumbaza nukumbaza. Eske imuzu yose umuntu ashatse aje ku kibanza yo yironga. Njye njye kintu.
Eh, kumuri wewe sha business gusa niyo uvuga niko kumukurikirana.
Yeah. Okay, kedababwire njye kintu numva ngene atambajije
cyangwa inyishu rero
ntanga inyishu mu bisanzwe imuzi yose ushatse nshobora kwironka ku kibanza canje kubera ko nta bintu vya hatari cyane ndagera ku mugabo biriko biraje uko natanguye ubusi uko nkire ndamaze kwezi ndiko ndakorera mu kibanza siko biri mugabo ndiko ndatera ndabizana bukebuke gusa nico nzoba nafise ku kibanza ndagusabye wahashitse uzompa umwanya ari nk'isaha nzoba namaze kukikuzanira
saha yose je none ndire kintu saha yose mvuca bunyici ya kazi
nafise ku kiba hariho n'uzi mbaza n'umunsi adishaka nka n'umunsi ni dimanche adimbajije n'umunsi adishaka nka vendredi cyane nka samedi abo bariho hariho nk'uzo bayishaka byihuta akambwira ati ubimbwiye mu ijoro mu gatondo saa moya uzo bamaze kwiyonka nubwo mba ntayifise ku kibanza nyeshe ndakubwira ati gusa uzo nyihanga nk'imota mike yigusa imuzo nzoba ndayigushikanira nuko nyene ndiko ndakora mbashatse kugira ngo wowe umukiriye wanje uba wumva ushatse kunteza imbere nanjye sindakubabaze ngo uburi ikintu washatse wanjye ndagerageza uko nshoboye kose umva nguvuza njye dose mbafise ndadishiramo kugira ngo ikintu ushatse ukironke wongere ndose nabandi bakiriye ah nico
ego kandi vraiment twize kudandaza ibintu bigusa nk'imuzo z'abantu menga ntazo uzurabe abana ba papa bakuze aba mama ba imisore bose baze bararoho
si no shobora kubironka byose kubera ko nk'imuduza abana sinzi ariko hari izo mbafise ku kibanza mugabo abana ntibisigura ko ntabambiga ahubwo mbere igipasike narabambitse benshi merci sana mwa babebe mwe mwa imana yarakoze yabajyanye kugira ngo umuze murambara neza barashoreye kandi ntazifise ku kibanza barambaza imuzi niyo urayifise cyangwa ati sawa izo ndashobora kuyikuzanira hana umwanya n'umwanya mugabo akaceza kuyitora ku kibanza nambaze kuzishikanaho hariho niyo nazana nkasanga ntimukwiye ngaca ndayishira ku ndazishira ku kibanza mugabo nkabaronderezi bakwiye nuko kunumba ndiko ndakora
hari page ya Facebook usanzwe ufite abantu ashaka kuraba ko za mpuzu arabati ndayikunze canke wi hari vizi ufise ku ikreya nimba tayere kugira umashaka kujya kuri page yawe arabe ibintu bishashe ufise
kuri page yanje impamvu naho nazi postinga kuri Facebook yanje vraiment nta page nsa postinga ko yo naho ra postinga ku impuzu naho ndabona neza gusa Facebook yanje ni Jay Queen ndakunda gupostinga
inde
Jay Queen ndapostinga ku imodu cyane kandi ndushobora ku imodu kuri stat yanje ya Facebook ikintu cya mbere mpostinga mu buzima bw'iwanje ni imodu nico kintu cya mbere wambaye neza nawe ndagupostinga wambaye imodu nzikonosho bari kudandaza ko nka demi nkaruka ko nkarunka ko nizo demire ndagupostinga ndagupostinze kubera ngo n'urukundo gushye cyangwa ubuntu bwinshi utangiza anniversaire nuko mbashaka inuze mbashaka kukwerekana irya muzi aba yambaye ndanavuga iriho
Kanyana Jacqueline tuyisenge numva ko narifashe Jacqueline tuyisenge canke jaja canke Kanyana byose birashoboka mwumvise byinshi mwumvise byakora mwumvise byishi kuri we nizere yuko vuba cyane tugiye tuzoshika ku kibanza tubereka ibintu adandaza nshaka kuguma mu batu bivuga mu kibazo ati wasa ngakora kuri phone gusa tuzoshika ku kibanza tubereka hari kakorera n'ibintu adandaza jaja tugushimire cyane
murakoze cyane kandi nange ndabashimiye